gëna neex su wara sénégalais ya jëf
Thank you.